umukino witabiriwe n'abantu benshi interscolaire, comibo na paramedicale, nguko byagenze mu mapenalty. Urukino utaratangura wirumva umeze gute?
Urukino twebwe bamwe ntabwo bamwe bamwe ntabwo bari bafise abandi benshi bari bafise ubwo banje bituma gwe.
Byabonetse mu kivuga ko hari abakinyi bamwe bamwe mwakinana bakinanyu bakinana ubwoba. Pamedicali ni kimwayitinyira.
Tukweri bamwe tubonye bagize ubwo bakari tugiye muri mita ya mbere. Twase dukebukana ko turavugana ati tureke ubwoba niho bacubona tubasatira tubatsa ibisindo byinshi.
Ni iki twokwitega ku match kurikira mwiyumva gute?
Ashi twokora imache ikirika tugiye gukosora kweri. bwe gukosora ubwo bangira ku match kwiriye buzaba bwaheze kuko bamwe bamwe ijya mbere bari bakinya championa bakinye na public abantu ari beje
ako twabonyemwo mwari mufise umukinyi asanzwe akina Primus League no mu Burundi witwa Kasim
Kasimu urabona igituma nabonyereza atsebira mucyane kubera nta ntirema niyo twagiranye zika zose twagiraye wewe yabari gisenyi naso tutari ku murumba byace bitugoye
nivyo byaboneka ko habuze umukinya mumenyereye amukinisha mwite niki muri ko murategura ku rukino rukurikira kugira mu mwubakire ko nkuko ari bo mu professionnel mufise
ubu igikurikira ko nuko azofuma kora basi nka ntirema zitatu kugira basi ufume tumenyera uko niyo yaba za equipe yiwe ngo ayaza kutizishuka
Okay, so I'll cut that
now I'm